Kala, si kala ngoku ke ngoku. Oh, ayike. Bubawo. Sikhona ke ngokukhule le nkqubo. Ba uyakhumbula ngoku yasasekela siqini Bawo sicabanye abantu abangacawiyo. Sasike sathetha into yokuba abantu sinqwenele uba bave laa nto siyithethayo during udlala umculo. Sifikelele kuloo nto ke ngoku apho sizojonga ukuba besishumayele besiza kwenza njani. So sikule nkqubo sizama ukujonga ke sizama ukulungiselela iPasika. Mosi ngePasika kubakho amazwi asixhenxe njengekumazwi asixhenxe abantu bayashumayela phaa. So thina sizama ukwenza into yokuba ukuba bekuthiwa sishumayela amazwi asixhenxe mhlawumbi thina besiza kuyijonga njani loo nto. But ke phambi kuba siye apho masiqale ke sizichaze into yoba singobani. Mna ndingusihle Bonani, andihambi ndedwa ke, ihamba Bawo ecan kwa.
Baphulaphuli mna ndingusakhele wakamnguni. Ndihamba nabazalwana.
Kosikile. Mna ndinguAnele wakamnguni, ndisizokuhlala sonke ke nabatata balapha eceleni kwam.
Sizawuzama ke into yokuba singayenzi formal kakhulu. Mhlawumbi ngamanye amaxesha ke sawubizana nangendlela esiqhele ubizana ngayo ukwenzele singayenzi ibe serious kakhulu. Kodwa lo ngumsebenzi kaThixo ke, ngenxa yokuba ingumsebenzi kaThixo sizawucela ke Bawo usivulele ngomthandazo.
Masithandazeni. Yise wenkosi yethu enguYesu Kristu, Thixo olungileyo, Thixo onamandla amakhulu, siza phambi kobuso bakho Thixo wethu, siza etronini yakho Thixo onamandla amakhulu, size kule nkonzo Thixo wethu olungileyo sizokuncokola Thixo wethu olungileyo ukuthi unyana wakho wayesiva kanjani na emnqamlezweni namazwi awathethayo. Thixo wethu olungileyo sicele ke Thixo wethu olungileyo uphuhlise Thixo wethu injongo yakho yokuthi unyana wakho umthumele emhlabeni. Sicela ke Thixo wethu olungileyo usinike ubulumko, usinike nobuciko Thixo wethu olungileyo, ngoba zonke ezo zinto zivela kuwe Thixo wethu olungileyo. Sicela Thixo usithamsanqalise nabantu abazokumamela Thixo wethu le nkqubo ngokuKristu Nkosi yethu. Amen.
Amen. Hayi ke Nkosi Bawo, Nkosi Bawo, sizawungena ke ngoku. Ndiyacinga into yokuba eyona nto sifuna uya kuyo, sifuna uyokhawuleza sijonge into yokuba ilizwi lizawuthini. Mhlawumbi andiyazi nokuba mhlawumbi xa ulungiselela wena, xa ulungiselela njengomntu ke onamava, xa ulungiselela mhlawumbi kuthiwa uye emazweni asixhenxe uba yintoni mhlawumbi oye uthi uyayijonga?
Noba leliphi na noba leliphi na ilizwi, eyona nto ikakhulu endiye ndiyiqwalasele mna oba eli lizwi ndilinikweyo okanye ndilifundayo ingaba lithetha ukuthini na. Kuba ngamanye amaxesha uyakwazi ukushumayela ilizwi ungaliqwalaselanga kukuba lithetha ukuthini. Uhoye nje uba lithi Bawo baxolele okanye Thixo wam, Thixo wam okanye ndinqaniwe, kodwa ube ungaliqwalaselanga uba lithetha ukuthini eli lizwi. And ujonge into yokokuba apha kweli lizwi ungakhupha ntoni, ungazifaka njani wena kweli lizwi, aba bantu ngabafaka njani apha kweli lizwi olinantsika ulishumayela, apho unokwazi ukuthi noba leliphi na.
Ixolo ke xa usithi mhlawumbi ungakhupha ntoni na, mhlawumbi kawukhe ukucaciswa kanye uba xa usithi ungakhupha ntoni, zintoni mhlawumbi? Into
mhlawumbi usebenzisa ilizwi elithi ilizwi lesine umzekelo unikwe lona elithi Eloi Eloi lama sabakathana Thixo wam undishiya ngani na awuzusoloko mosu uthethe ilizwi sithi Eloi 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 into ebalulekileyo yoba laa nto ithetha ukuthini na ungazakhela eyakho into kwela lizwi umzekelo uthi kwela lizwi njengoba lithi Thixo wam undishiya ngani na uvele nento ethi uthembela kubani we okanye ubiza kubani wena xa usengxakini uyayibona loo nto leyo kuba uYesu yena wabiza ngendlela abiza ngayo ebiza uThixo wakhe wena xa uziva ulikheswa xa uziva usezintlungwini ubiza kubani wena uyayibona loo nto leyo uphinde mna xa ndiziqwalaselela ilizwi ujonge kweli lizwi oba ingaba liqulathe ntoni libandakanya abantu kangakanani na mhlawumbi kwilizwi masithi ilizwi lesihlanu umzekelo elithi ilizwi elithi ndinxaniwe yebo xesha elininzi mosi sithetha izinto ezininzi ezohlukeneyo kodwa phakela lizwi wena yintoni into onokuyikhupha phaa unika abantu ya abantu yaungatsho uthi banxaniwe abantu banxanelwe ntuntu nayo yonke kodwa phaa sibona uYesu phaa ephantsi komnqamlezo ngendlela asemnqamlezweni ngayo uyayibona loo nto leyo abantu ungabondla ngani bangaphuma abantu besithi uThixo ebekhona uThixo simvile phayana yintoni wena ozibandakanya ngayo kwelaa lizwi thini yakho ingqondo kwelaa lizwi
okay so ithi mhlawumbi ithi uMshumayeli makangayi mhlawumbi xa engekho prepared
ya
makangayi xa ikubalulekile into yokuba uvakale into yokuba uma phambi kwabantu ngoba ekugqibeleni xa ungumshumayeli mhlawumbi ume phambi kwabantu umele uThixo so uba uzawuya kungekhonto uzilungiselele ngayo uzawubonakala ebantwini so kuyanyanzeleka into yokuba uye uzilungiselele ukhangele yintoni mhlawumbi endizawuthi xa ndifumayo andiphethile so ngaloo nto ukuzilungiselela ngamanye amaxesha mntakwethu ukuya laa nto ye-research so if mhlawumbi ndithi ndiyaresearcha ke ngoku utaseyita kuthi kufuneke uvakale kuba uthi ke ngoku i-research mhlawumbi ihamba iphelele xa ucinga wena yokuba if ndithi mandizilungiselele e-researchini yami ngaba nombhali othile nombhali othile mna ezandinikazi
ndicinga uba mhlawumbi xa usenza i-research yakho and noba wenza eyiphi na i-research kodwa into efunekayo funeka kuvakale ingqondo yakho ukubana wena ucinga njani na i-research sisikhokhelo nje ukubana uhamba hlobo kukuwe ke uba inqwele lo uyiphethe uyiqhubayo ubana uza kuyiqhuba njani na u-120 osendleleni akazukungena emotweni asifuni uvala 120 osendleleni kodwa sifuna ukubona ingqondo yakho uba ithini nangelo xesha mhlawumbi asifuni ukubona ababhali ababhala umnqamlezo obomvu nezinye iincwadi kodwa sifuna okanye abantu banqwenele ukuthi bave uThixo ukuba uthini ngawe hayi bana bave uThixo uthini ngomnye umntu kodwa nguwe lo uthethayo
nase inkosi kakhulu nasengqondweni yakho ikakhulu ya ibalulekile into yoba uyisebenzise ina i-research. Kodwa yona ndibalulekileyo ingqondo yakho nokuthi nokufunda isibhalo. Kuba ixesha elininzi abashumayeli bayathanda ukusokolisa nangembali yendlela. Umntu athi nikwe ilizwi eli, mhlawumbi ilizwi lokuqala, athi ndifuna uyiqala endleleni ntontoni. Kodwa ilizwi libekiwe lona lithi bawo baxolele. kuba abayazi into abayenzayo. Xa ujonge elo lizwi, eli lizwi linikiweyo, kufunwa into yoba ucinga ntoni, yintoni into oyifundileyo, ungabafundisa ngantoni abantu ngeli lizwi wena ulinikiweyo. Hayi ngoba ulichule, because abantu bade balumke elizwini ubabona, alumke umntu ade ebe sisidenge. Funeka ngulumke ude ube ucace into yoba uzawude ube sisidenge. Qwalasela isilizwi, usebenzise ingqondo yakho, uthandaze kuphela.
Masinyola pho kuphela ithole ba.
Ilizwi sizawuqala ke kwilizwi lokuqala. Mhlawumbi ke abashumayeli abasibukeleyo nabo bazawumane kwezinto esizithethileyo. Bachaze bathethe pha kwi-comments ngoba thina sibona ngale ndlela. Ekugqibeleni nathi sizama ukuveza indlela esibona ngayo. Ilizwi lethu lokuqala lipha uLuka chapter 23 verse 34 ukubethelelwa emnqamlezweni. Wathi ke uYesu, bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Amen.
Amen.
So ke silapho ke ngoba si kuthiwa umntu makabeke eli lizwi. Zintoni mhlawumbi izinto ekumele siyaziqaphela apha? Okanye kuba sithi mhlawumbi ukuba bendizakushumayela sitsho cacisa leli nkqubo. So if bendizawushumayela eli lizwi, mna bendizawujonga ezi.
Okokuqala, mna uba bendiza kushumayela eli lizwi okanye indlela endiliqaphela ngalo eli lizwi. NguYesu mosi apha usemnqamlezweni, unoyise wakhe onguThixo. UYesu ufundisiwe mosi indlela yokuthetha noThixo, ukuthobeka kukhona apha kuba uYesu usebenzisa ilizwi lokuthobeka nentlonipho elithi bawo. Ngeli xesha uYesu sele esiva iintlungu ezomnqamlezo, kodwa ubonakalisa uYesu intoni? Ukuthobeka. Abantu kunzima into yokokuba bathobeke, bayabhuda xa besengxakini. Umntu athethe nantoni na de kuphele naloo ntlonipho. Ngoku bendikuhloniphile wena. Okanye okay, wena njengomzalwana ongaphantsi kum uthi ubundihloniphile, kodwa xa usengxakini ubanjwe zizikhonkwane zomnqamlezo noba laliphi na udidi, ubonakala uphuncukelwa yindlela yokuthetha because usengxakini. Kubaleke nalaa ntlonipho mhlawumbi bendikufundise yona kuba ufuna uzibonakalisa into yokokuba ubuhlungu obuvayo wena. Uyayibo, uYesu nangeli xesha ephantsi komnqamlezo usabonakalisa intlonipho nokuthobeka kuyise, kuba xa iqala ukuvula umlomo noyise ethetha nabantu and uthi bawo. And uba le nto bengayiceli ngenene nangenyaniso lo myalezo ebezawuthetha ngokungakhathali, because uthethe engakhathalelanga mntu. Noba yenzekile lento, noba yenzekanga, hayi suka, baxolele man. Yayibo, kodwa uYesu wazithoba phambi kuThixo inhlonipho yakhona. Iyona nto endiye ndiyiqaphele into ekhutshwa leli lizwi. Inhlonipho nangeli xesha uYesu ebanjwe zizikhonkwane zomnqamlezo. Wathobeka futhi.
Mna into endiyiqaphelayo apha mna, mhlawumbi ngangathi sithetha into enye kodwa uYesu ebeyazi indlela azo ubomi bakhe abuzawuphela ngayo. Loo nto mhlawumbi ngayimenze nobunganga bukaThixo or amandla kaThixo ebantwini ukuthi uThixo angakwazi ukuyenza yonke into afuna ukuyenza. Kwaye uthi uYesu ungumntu apha intlungu zobuntu uyaziva nemvakalelo mhlawumbi intliziyo yakhe as much as uba eyiva i-physical pain then ubekho nemvakalelo yomntu unayo. So xa usiva intlungu imvakalelo iye i-reacte ngehlobo ereacta ngalo uzawuthetha ngehlobo ofuna ukuthetha ngayo. Apha emnqamlezweni ke kukho abantu abaziintlobo ngeentlobo, abanye uYesu ubancedile, abanye uYesu abantu bebehamba naye ukusukela mhlawumbi apho uYesu anikezelwe khona nguPetros ngumntu ebesoloko esecaleni kwakhe. So intliziyo mhlawumbi nalapho ibizawuthi nobani lona bendimthembile undenza le nto nabantu bendikwazi ukubanceda ngabo ababahlekisa ngam emnqamlezweni. So xa ivula umlomo ubonakalisa ukuthobeka kwentliziyo yakhe as much as eyazi ukuthi uThixo wakhe angakwazi ukuthi abatshabalalise bonke aba bantu balapha phantsi komnqamlezo okanye aba bantu banesandla ukuthi azofika kule ndawo, kodwa ukhetha enye i-direction ukuthi mandingenzi ngehlobo abantu abaqhele ukwenza ngayo, mandibonakalise mhlawumbi ukuthobeka ubuntu nokwazi ukuxolela.
Kukho esasixhosa sithi isisila senkukhu sibona mhla liqhutayo. I think mhlawumbi kulapho kuvela khona apha ngoba xa kulula okanye kungekho nto ikufaka engxakini kulula mhlawumbi ukuthi mna ndithobekile because yonke into mhlawumbi unalo ixesha lokuba mawucinge phambi komthetho, unalo ixesha lokuba uyibone imeko into yokuba okay uba ndingene ngale ndlela abantu bazandibona into yokuba ndingumntu onjani ngoba akho problem apho. So ungakwazi ubanika abantu i-picture ofuna bakubone ngayo but once ubekho ingxaki kulapho uvela khona into yokuba ungubani kahle kahle. So ngamanye amaxesha kudla ngothiwa umntu mjonge xa enomsindo into yokuba abantu ubaphatha njani ukuze umazi into yokuba ungubani nethi esenalo ixesha lokucinga into yokuba makathini kodwa umntu onomsindo amathuba amaninzi uyakubonisa into yokuba ungumntu onjani. But apha uYesu selebethelelwa nalapha endleleni mhlawumbi zininzi into ebezisenzeka phambi koba afike apha. So unaso sonke isizathu sokuba makabe nomsindo makabacaphukele aba bantu but kuloo meko ke kulapho kuvela khona into yokuba ungubani. Singavana ngoku because akho nto isixabanisayo but uba kunobakho into eza kwenza omnye wethu umsindo kulapha sizawubona into yokuba ungumntu onjani. So apha siboniswa straight nje into yokuba uYesu laa nto ebeyishumayela apha useyiyo selesentlungwini. Mhlawumbi sibona nale nto into yokuba ubeka abantu phambili uYesu because mnamhlambe xa nisengxakini izawucela into yoba makuncedwe naxa and then ke xa ndirayithi kungona ndicingayo into yokuba okanene bethunywe ebantwini so mandibaxelele but yena ephakathi entlungwini le akuyo usabeka abantu kuqala so ilanti emhlambe ndicinga into yokuba seniyithethile simqaphele uYesu ubunjani bakhe ukuthobeka kwakhe nongalibali into yokuba eyona nto ihamba phambili ngaba bantu athunywe kubo
nenye into endi ebalulekileyo apha uthi uYesu baxolele kuba abayazi into abayenzayo singayitolika ke laa nto nangendlela zoba bembetha bamnyathele bamsicele bathi kukho into efihlakeleyo phaa bayayazi into yoba xa bembethile uYesu bamsicela angabacabukela xa ethanda okanye angabazonda xa bethanda okanye angathetha noyise uyise enze loo nto afuna ukuyenza but kukho into efihlakeleyo phaa kwaba bantu phaa kwaba bantu bahamba noYesu even naba waye bancedile laa nto kuthiwa luthando esithi ka silithetha sithi luthando olugqithiseko kokonke intoni ukuqonda uyayibona loo nto leyo because abanye abalapha abanye babe yayingasuba mhlawumbi ayikho ingqondo ethi uYesu angenza into ethile uYesu angasijikela asikhathali noba uthumele uyise wakwaduduma wasigubungela asikhathali kodwa kukho into efihlakeleyo olathando likaThixo luphaka uYesu olugqithiseko kokuqonda lulo ikakhulu oluvelayo apha elinyanzelisa uYesu into yoba enze lo mthandazo ngabantu bakhe umntu onothando olugqithi andiqondi ubukhona kodwa ndicinga into yokokuba iimpawu zikaYesu zoba unothando olugqithiseko kokonke ukuqonda usuka xolele abantu abangemele kangento yoba mabaxolele axelele abantu uxolo abengamele kangento yokokuba bathini baxolele because benza into enkulu yokukhupha umphefumlo womntu emntwini so uThixo uYesu ke ngokubonakalisa olu thando elithi mani umntu mxolele noba wenze into othi wena soze ndimxolele even sekubulalele umntana even sele kudlwengulele umntana even sele destroye umzi wakho sele destroye even umtshato wakho izinto zakho zingahambi kakuhle kodwa kubalulekile into yoba xa unothando olugqithiseko ngokuqonda usebenzise lo mthandazo kaYesu ingakumbi othi baxolele kuba abayazi into umntu ongakholwayo umntu ongenaYesu umntu ongalamkelanga ilizwi likaThixo uhambe ebumnyameni ufuna uboniswa nguwe uthando so uYesu apha ume njengomntu onothando olugqithiseka ngokuqonda
nento endiyiqaphelayo mna apha uYesu akazithumanga apha uthunywe nguThixo so abantu abamaphambi kwento kaThixo bebulala okanye bebetha uYesu apha emnqamlezweni baxabana noThixo so uThixo mhlawumbi ebesenokucaphuka kodwa yena okanye ebesenokuthetha uYesu nento afuna ukuzithetha athi Thixo yababona bakwamkeli aba bantu ihlisa umlilo wakho so mhlawumbi nemfundiso ke uYesu ayifumeneyo ekhaya in terms of uMaria noYosef idlale indima enkulu because uYesu imhlambi umthandazo walapha ezantsi emhlabeni oya kuThixo ebengakwazi incakasana kodwa ufundiswe nguMaria it londo Ngamanye amaxesha imandate esizithunyiweyo ne-background yethu indlela esikhuliswe ngayo ibonakala mhla kuvela ingxaki sikwazi ukuma phambi komsindo walo mntu usithumileyo sithi bani banixolela aba bantu kuba abayazi into abayenzayo. So imfundiso ka Maria no Yosef umhlambi iyabonakala apha ngoba ukwazile ukuthandaza umthandazo wamaYuda abekwazi ukuthandaza ngexesha bafika ezingxakini zayo. So apha udibanisa umntu noThixo as much as ba umntu erejecta le mandate okanye lo myalezo okanye le mission iza noYesu ithunyelwa nguThixo, unqanda ke ngokuThixo ukuthi angazi ngomsindo wakhe kwaba bantu, isengabantu bakhe nangoku apha.
Mhlawumbi enye into mhlawumbi evelayo apha amandla omthandazo xa usengxakini. UYesu Mose ebekwazi abe apha phakathi ajike amatye abe zizonke azange ayenzele atyisa abantu iintlanzi abaninzi ebekwazi ukwenza izinto apha phakathi kwabo, but ngoku kufikelele ithuba lokuba abethelelwe izandla kwakunye nenyawo. So mhlawumbi xa sijonga mhlawumbi omnye umntu uzawuthi sizambona ke ngokuntu yokuba uzabanceda njani aba bantu mhlawumbi abantu abambethelelayo bayazazi zonke ezi zinto uyesu ebezenza, but banento into ebetshixa Mose enza udaka aphilisa abantu. Ngoku azikho ezo zandla, akakwazi ukushukuma but usakwazi ukunceda ukwenza into yokuba abantu bancedakale. So apha mhlawumbi enye into yokuqala xa iphelile amandla okanye umzimba ungakwazi ukusebenzela, usenako ukwazi ukuthetha noThixo, ayikapheli indlela omuncedakala ngayo. Mhlawumbi apho uYesu sibonisa mhlawumbi amandla omthandazo, because ukuthetha noThixo ngumthandazo and then uphinda uthandazela abantu. Mhlawumbi iphinde iveze nalaa nto into yokuba uYesu mhlawumbi kube sithi ngiyana kaThixo ebenokwazi nokuxolela izono, but uyayazi into yokuba uthunyiwe ngoku kule nto nguThixo, okanye uphinde waziquka kwaba bantu andikwazi uxolela zona ngoba ngoku izono zaba bantu ziphezu kwabo. So andinawuthi kwamna mhlawumbi ndinesono ndithi ndiyanixolela izono zenu. So uthatha le nto ayise uThixo. Mhlawumbi if mhlawumbi sithi besithi ndiyashumayela, mhlawumbi lelinye inqaku benokuthi mhlawumbi ndithetha ngalo elo into yokuba ngamandla omthandazo ngoku asithethelelayo uThixo. So nathi kwindawo esikuzo asikwazi ukuthi siphelelwe ngamacebo, kodwa sisakwazi ukuthetha noThixo. Singabotshelela izandla, sibotshelele inyawo, kodwa uYesu mhlawumbi enye into esibonisa yona apha kukuba sithethe kwakunye noThixo.
Enye into kakhulu kulo mthandazo kaYesu usinyanzelisa into yokokuba sixolele kuba nathi saxolela. Thina bantu abakholwayo usinyanzelisa loo nto uKristu xa esithi bawo athi baxolele kuba abayazi into. Asina mihlaba yokuthi sikholwa sithi soze sixolelwe kuba sathi thina sinesono, ikuba isono yinto esibophelela thina sonke. Sathi thina sinesono kodwa wema uYesu yena emnqamlezweni wasicelela uxolo kukunantsika kuku kuThixo ithi ke ngokulondo uyanyanzeleka into yokuba sixolele kuba nathi sathini saxolele sezikhona izinto ngamanye amaxesha ezibuhlungu ezifika zithi nca enhlizweni yomuntu ibe sisilonde sinzima kodwa uKristu yena apha kwelizwi usinyanzelisa ngelizwi lakhe elithi xolela kuba nawe nam ndathini ndaxolela so into yokuthi emntwini ndixolele ayonto ivela kuwe ayonto uzithandelayo wena wena ngokunokwakho kodwa yinto eyagunyaziswa nguYesu wayibeka isitampu emnqamlezweni ekuthi kholwa uyanyanzeleka into yokokuba uxolele amakholwa ke kweli xesha siphila kulo awafuni ukuxolelana ade omnye ungena nasemangcwabeni bekhonza kunye abantu kodwa abawuvumi ukuwamkela la mthandazo kaYesu yokuthi bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo ubudenge ke asikhupha kubo bokuthi senze into le ithi asiyazi into esiyenzayo bubudenge usikhuphe budengeni ngento esithelepha ethi xolela kuba nawe waxolela
ngeke mina kumhlawumbi nenye into esiyifundiswayo uxolela noba kuthini na uxolela ngoku amanxeba akho egxiza uxolela ngoku amanye amanxeba akho mhlambi enhlizweni engabonwa ngumuntu uxolele because uYesu apha udinga emnqamlezweni izandla zakhe zigxiza ligazi umzimba wakhe ugxiza ligazi ubomvu nje ligazi kodwa ukhetha ukuxolela into ebonakalisa ukuthi awudingi ukuthi ukuze uphile uqale okanye ukuze uxolele funeka uqale uhambe uyobopha amanxeba kuqala owenziwe ngabantu funeka uqale ngoku amanxeba agxizayo kodwa ubonakaliswe uxolo because ezinye izinto ziye zahlaba nasentliziyweni yakhe kodwa sekunjalo ukhetha ukuthi makaxolele thina ke sinento ezithi sine-conditions ubana umntu ndizamxolela kuba bendinenze ntoni umntu ndizamthenye ndizamxolela kodwa yena uYesu namhlanje okanye kule vesi usifundisa into ethi ubana xolela ngoku kungekho sizathu sakuxolela xolela ngoku umntu engazanga kuwe okanye engazibonanga uburongo obu bakhe kodwa umxolele kudla ngokuthiwa ke uxolo ke luqala luphilise wena kuqala mhlawumbi kuze siphile singabantu kuze siphile kufuneka siqale siqole okanye siqolele
ilaa nto i-opposite mos yoxolo iba yinzondo ukubone mos xa umntu umzonda yonke into ayenzayo uyayazi nokuba utshayiswe yimoto uzawumazi because uyamzonda ubani amathuba amaninzi abantu abazonda abantu bazi kakhulu ngalo mntu bamzondayo loo nto iye ibe ngumthwalo apha kuwe because uhleli nje ufokase kuloo mntu so kule nto usandoyitsho mntakwethu xa uxolela uzikhulula kuloo nto because ele kumbona kumane kuvuka laa nto yokucaphukela laa nto so ngelinye ixesha mhlawumbi ingakugulisa kwawena into yocaphukela umntu so apha mhlawumbi yindlela esiyinikwayo into yokuba ubomi bakho mhlawumbi bungalula xa inongabikho inzondo ubomi bakho xa uxolayo xa uxolile mos awuzuzikhathalela kakhulu izinto ezenziwa ngabanye abantu because wena phakathi kuwe uxolile so zonke izinto mhlawumbi ezenzekayo ubomi bakho buzawuba khaphukhaphu mhlawumbi abuzuba lula but uzawukwazi ukuphila ungena mthwalo wokujonga into yokuba ubani wenza ntoni, because ungaphutywa mhlawumbi nokuba utaseyita mhlawumbi besixabene kule veki zayo kule veki pheleyo kule veki zayo uthenge imoto entsha uthenge imoto entsha kuba besixabene. Ukuthenga kwakho imoto entsha kubulala mna entliziyweni, ingangathi ngoku wena ufanelwanga zizinto eziphucukileyo okanye ezirayithi ngenxa yokuba mna ndiyakuqhatyeka. So ndiyagula mhlawumbi wena uyilibele. So ukuxolo ko mhlawumbi kuzasinika into yokuba sibe nako ukuphila.
Ndiyacinga uba mhlawumbi ubhuti angangokugqibela ngoku because nexesha ingathi elibesilibekile lijonge ekupheleni.
Okay.
Bawo nawo ke nawe uyawusula.
Inantsika
mhlawumbi zasele ubhekise mhlawumbi nomshumayeli oyi-one othe kanti usimamele into yokuba mhlawumbi uba kwezinto sizithethayo xa sikhompyutha into yokuba mhlawumbi ingaba kunyanzelekile azithathe zonke okanye acaphule but uzawubona ke into yokuba uzawuqhubeka.
Into enanzikileyo apha ndincokola nomnye umama apha ezintsukwini achaze ke ingxaki yakhe wayichazayo, kodwa into endiyibambileyo kuloo nto ebethetha ngayo uthi wathi xa eza umyeni wakhe ezawunduluka engamazi efresh wathi kuzo zonke izinto endikwenzele zona le nale 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 ndicela uxolo. Akamazi ubusawusweleka because unje uyahamba waphuma wahamba kwangathi ubheke ezitshomini. Emveni kwe-hour wafumana ifowuni oba umyeni wakhe uswelekile. So ebomini uYesu phambi koba abe uzawuphuma umphefumlo ngexesha azawuphuma ngalo uqiniseke into yokokuba akukho mntakaThixo ozawube mbambe ngentliziyo. Namphina umntu omzondileyo ngenzondo ezalwe kungabi naxolo yazi into yokokuba buzawuphela ubomi bona, buzawuphela mhlawumbi ungenaxolo nomntu uthile okanye ungelenzanga uxolo nomntu othile na. Okokugqibela sityiwa lixesha. Umshumayeli mhlawumbi osenokwazi usenowathatha onke la manqaku siwa kuba sinawuthetha into esicinga into yoba ayikho bhetele. Ungayithatha yonke usenokucaphula izinto ezithile uzisebenzise njengezixhobo onozisebenzisa wena xa uza kushumayela ngexesha oza kushumayela ngalo. Kodwa into ebalulekileyo mshumayeli ingqondo yakho mayisebenze. Sufuna usetyenzelwa ivesi kuba ivesi yona ayizukukuweza kule nto uyifunayo. Uzawujikeleza ndawoninye bawo baxolele uYesu wathi bawo baxolele uYesu waphuma uYesu baxolele khupha le nto ithethwa yile nto uze nayo kuthi ukwenzela into yokokuba izokwazi usiphilisa. Sebenzisa ingqondo yakho mshumayeli. Ndithi ungayithatha yonke le nto siyithethayo apha singabazalwane because sicinga into yokokuba iza kukunceda ikusebenzele. Inkcukacha ke uba ufuna ezinye izinto onokuziqonda ngale nto ithethwa apho uzawuzifumana apha kwabaqulunqi aba mna ndiceliwe nje into yoba ndizothetha. Banazo izinto abafumaneka kuzo bazakwazi ukuthi banincede. Kodwa asizanga zozibonakalisa into yokokuba kutheni na ebomini bethu kodwa nathi sizama ukuncedisa ukuncedisa nabantu kwethu ungawukhupha umxholo kwinantsika amazwi asixhenxe ayaqhalabisa xa uqala uva utyini ukutya kodwa usokola kakhulu xa uza kunkankatha evesini khupha le nto ithethwa ivesi usebenzisa ingqondo ingqondo yomshumayeli mayisebenze ndicinga into yokokuba ayikho enye into endinoyithetha uba mshumayeli sebenzisa ingqondo ukwenzela uzokuthetha into elengqondo ebantwini ngosi kakhulu
bashumayela ba ubekiwe ke for ilizwi lokuqala usincede nawe ubhalele into yoba ubona ntoni apha kwi-comments kodwa ke uba singalibali ke umnikelo kwelaa cala icawa yabantu bangacawiyo
hayi
bawokaumingicofusubscribe sawuphinda ke sidibane ndiyacinga into yoba le series yethu yi-series yeveki until sibe kanti sifikile kwilizwi le so ngeli xesha siqale ngalo zophinda sidibane mhlawumbi ngomso
hayi ke bawo mna into endiphume nayo namhlanje ubana shumayeli isebenzisa ingqondo
sebenzisa ingqondo inkosi igama lam ndimsihle bonani ndihamba naba bawo
hayi ke ithi ngaye gama lenkqubo ukuba benza ushumayela
bayibaye
andichazeli ngokwenu
babayeni besivile into yoba sigubani inkosi